Abiose Nahagize Mubuturo Amavuta Asani Zahabu Yimyelayo Ande Mbamu Murgui Hishurgui Sumba Jose Nahagize Mubuturo Amavuta Asani Zahabu Yimyelayo Ande Mbahu Ngigiti hafi Unyu Gezi Nikumutima Wanyumerewe No Mubusaza Ganyenza Gumya I'm